gawlin gaw ngeen abonné ci sen sen bi di school azur ngir rek lepp lu ndugal ngeen daldi bokku ci ñi koy ñëk jot ak school azur sen jarign rek ko taxajuk.